know you think you know me better, standing where you are. But I have tried to tell you that I don't know where you are. Do you feel bigger? Do you feel better now? 'Cause I don't feel better now.
Da 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 da